mundo ni copia.
Oh boy.
What? No, don't turn on the car.
Nani kakuambia kaka hiyo kitu ni kubwa mzee? Wakaka wanakufanyia vitu visio vya kawaida hapo.